amingo ena wo hwe mi me ne mma ena ya ba hase ye mpese me ka che wane se ya ba be pie ahoma chem dia se ana se ahoma busum dia se bebi biera wo wi ase afa na nyinara so hwe me kira kwan metimi agina ahoma busum di mu na me dia ye ne ma bebira ma wa ensentrani be pie wo abrabo mu obi a wo sisi ye wo ya obi a abrabo mu ne ma ye basa obi a ya bo wo hyebre ade atu bebi obi a wo pese be ku wanim enye yie obi a wanu anyam obi a kana hyefa ko obi a wo sika sema ye basa bambo sem aye ne ye wo ho kyesa wo dun kwa wo nti ase wo ku wanim ane atwe asan bombo na ne hwe me kira kwan ene de me ne me ma ne ya be pie ahoma busum dia se and a year in Central New Hassey. Baby, I will be our son who said, who will cheat our free? And Timmy and Chow will chin to Jay the Birada. I want a how, and then a how. Yarin Nedunya, then Nedunya, Obia Bodia, then Nedunya, Bayan at it, then Nedunya. But when I next apostle Doctor Amigo Machaka, or Casola Bira come. So I will show me Chakaya, midi. I dear Bira Chuania at it will become. Na ahoma busum so dua no meti me gina ho aye sentrani ama wa ama wankase wani agya ma na bro so se wo sika sem na ngina wo den na edi wo nya wo ade bi na eti so wo wiase afa na nyina bro che hi na wo bebi biro wo de bo moya ne posuma ahoma no 055 55 27 405 055 55 27 405 sa wo hwe me kira kwan a ade bi na edi wo nya no so bi na wakeche wo so ma wo nkowani so bi na so wakase ti so ma wo de wo ngo so bi na so ma wo nware ade bi na yesu kwan wo ho Tuse mi brethren patients Amingo Mechira kwan and I say apostle Dr. Amingo Mechira kwan e wo ka so abudumburam ni e de adin biara e hawo no ye de ne ho aka de e be kam ama wo so fa ho de aye wo dia me da wase
Yeah, sure.